ani na imene yangu libeza kumene mazuro wano kuimba ya mwe ya maziga ndizi na lugudi Kibo Pearson mwajida ngozi kuimba Kibo Pearson ama chukira kupalombe ndivo iyeyu ndikaswiri wa maimidi zina mwanyi mwuzimena na imba ndi izate na mabenate gangsta na nale ndi nyimbo zina zambiri Kibo Pearson waziwisa mafanzi yake kuzera pa Facebook page yake pamene waiga mapicture osonyeza kuti adachita ngozi kuzera pa ngozi ya galimoto ndipo waonesa mmene galimoto yake yaonongekera oimba yutu wafotokoza kuti ndachita ngozi koma ndili bwino lero ndikuchoka kuimba kuzomba pamene ndimapita soko pangwe kukaimba nao babangwe festivo ndikudusa pa mabaga pafupi ndi fasa gali moto yanga mabuleki komaso chiongolero chinasiya kugwira ntchito zomwe zinachititsa kuti ndilephere kuchita control gali moto mpaka gali moto kutembenuzika mwayi palibe wavulala pangozi oimba Kibo Pearson wanenesa kuti ndachita ngozi koma ndili bwino kotero anthu asadai chikhulupiriro pakuti ekha ndi amene wayika uthengawo pa Facebook kuziwisa onse koma chachikulu ndi chokuti